xoxo na swi vuriwi mara na swi vula mina xikwembu hundle xihoxo na swi vuriwi mara na swi vula mina i mhunti ya mona marindza nhlangama wa hulelo i mhunti ya mona marindza nhlangama wa hulelo I love you.